You can talk English as you, yet you are a very sinner.
Unogona kutaura chirungu asi uri mutadzi.
Handiaona.
Handitiwaona.
Mai wokusezana.
Zvino zvokubatsira izvozvo.
Chaufai wechikwara wehamba zvikakwara.
Musi waunofa chirungu unotitakura here wena nacho kudenga.